Onko!
Yena!
Bakhona abantu phofu?
Yena!
Bakhona abantu boy?
Abandiyipali mina ndiyifayiduku abekho hamba.
Yhu, hayi mandihambe, usile nalo mntana.
Abahambe abantu abangazaziyo uba bafuna ntoni, thina sixakekile.